Nyereka inzira yukuri. Nyereka inzira yukuri.
Igice cindwi. Ibindiro ya Satani. Ndigire yuko dukurikirana icingwa cuno munsi. Munkundire tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe ntirihabwe icubahiro. Mwami tuje imbere yawe, ntacyo turi cyo turabantu ubuntu, twanduye imbere n'inyuma, turifuza gukomezwa nawe. Mu gihe twiga ibyigwa nk'ibi bitubwira ibyo ibyerekeye inzira y'ukuri, mwami turakwinginze, abari udutahuza, utwereke inzira y'ukuri igana mu bwami bwawe, kandi uduhe kureba mu mutima niba turi muri iyo nzira. Udukomereze mu buntu bwawe mu gihe twiga amajambo yawe, uduhe ibyizigiro byo kuzokubona igihe uzobugarutse, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ibirindiro bya Satani inyuma y'umwuzure, nkuko itangura igice cya 11 habyerekana, Imana yakuye Nowa mu bwato, kandi mukura nayo n'umugore wiwe n'abahungu biwe batatu n'abakazana biwe batatu. Abahungu biwe batatu yari Shemu, Hamu hamwe na Yafeti, kandi muri Hamu hahavuye havamo umuhungu yitwa Kushi, kandi Kushi niwe yabyaye Nimrodi. Itangura igice cy'icumi ku murongo w'umunani gushikana 12 haratwereka ibyuno muhungu wiwe Nimrodi. Ubwa mbere havuga yuko uno muhungu Nimrodi yari umuhigi, yabaye cihabugabo ku isi. Ikindi kintu kiranga uno muhungu wa Kushi ni umwami yaratwaye ibihugu bitari bimwe, nk'igihugu bitwa Ibaberi, maze kikagenda kigashika Ishinari. Kandi uyu niwe yatanguje n'ubwami bw'Abashuri, mbere ashinga n'ibirindiro byiwe aratwara gushika Inenewe, hahandi Imana yatuma Yona. Bagenzi, uyu niwe Nimrodi ndiko ndababwira. Ndashaka ngo mutahure Nimrodi uwariwe. Nimrodi yatanguriye mu guhiga, atangura kuba umuhigi arondera ibikoko mu ishyamba, ibintu bimeze gutyo nyine. Yamara mu nyuma yahavuye abandaniriza mu bwami arakomera. Nimrodi rero se wiwe yahavuye apfa, Nimrodi atarazana umugore, Nimrodi yanka kuvira nyina, muri ubwo buryo aca yemera arongora nyina amubwira umugore wiwe, nyina acatangura gukora ibikorwa. Bagenzi, uko niko Nimrodi ibyiwe bimeze, niko ibyiwe bivugwa hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11. Mu gihugu cy'Ishishani niho uyu Nimrodi yatanguye gushyiraho ibirindiro bigwanya Imana. Hariya batanguye kwiyumvira bati, hinge twiyubakire ahantu hakomeye, twubake umunara dukoresheje ikaburimbo hamwe n'ibindi bintu bikomeye, kugira ngo twiduze twishyire hejuru tungane n'Imana. Umwami wabo yari abayoboye yari Nimrodi hamwe n'umwamikazi Semiramisi. Nimrodi yari umuhungu wa Semiramisi, akongera akaba n'umwana wiwe n'umugabo wiwe umwanya umwe. Hano Imana imaze kubibona ica irururuka, iza kubayoberanya indimi, irabayoberanya indimi aho hantu hitwa Ibaberi. Itanguriro igice cya 11 ku murongo w'9. Hano niho hadutse Babuloni ya mbere yo mu gihe cya Nimrodi na Semiramisi. Kumbure mucigwa kizokurikira mu byigwa bizokurikira tuzogirwa amahigwe yo kwiga neza ngo dutsimba tare neza turabe ukuntu no migwi iri hari uno mwaka no gihe yaba Freemason yaba Illuminati cyangwa yabami n'abaganza imigwi y'abapagani yose ifise icicaro mwaka no gihe cyane murondi hano rero tuzoba turiko turasasira icigwa neza kuko tuzoca tubona noneho umugwi wuzuye uri mu nzira itari y'ukuri hamwe n'umugwi uri mu nzira y'ukuri. Mugenzi, igihe ukurikirana ibyigwa nk'ibi ndagusaba yuko bisaba gusenga cyane no kwitonda kugira ngo ushobore gutahura kandi ukurikire ibyigwa byose uhereye ku cigwa cya mbere gushitsa ku cigwa tuba tugeze ko kugira ngo ushobore kujyana n'igihe. Kandi kubera yuko YouTube cyangwa Facebook iyo umuntu yakoze abonema ikiburungikira notification iyo hagiye kikindi cigwa, ndaguhamagarira gukora abone kugira ngo bizokorohere gucukurikirana icigwa kizokurikira kizoba kivuga ngo ikimenyetso cya Satani mu migwi igwanya Imana hamwe n'ikimenyetso c'Imana mu gihe ufata ingingo yo gutandukana n'icyaha. Igikoresho cya Kristo cyo kuburira abandi kugira ngo nabo bafate ingingo yo gutandukana n'icyaha bagire ibyizigiro bya kazoza byo kuzobona ubwami bw'Imana. Kandi nk'umusabyi w'Uhoraho ndagusengera ngo ukwizera kwawe ntiguhere, ahubwo ukwizera kwawe gukomera abari kubandanya no gukomeza bagenzi bawe. Ntakire ijambo ry'Imana.
Intambara ikomeye igiye kwigaragaza. Oh.